apha sinikwe uba u angle ADB u congruent ku angle ADC. Ngeni ibhale ke lonto phansi kwenzela uba sizokwazi uyibona. U ADB so ithetha ukuthi ile angle ilapha. Sixela uba u congruent ku ADC, ADC so ile angle ilapha. Into esichazelayo ukuba u BAD u angle BAD o angle BAD o angle BAD o congruent yena ku angle CAD sithethe ukuthi CAD uzikhumbule ukuba u congruent uthethe ukuthi i angle zethu ziyafana bonisa ke ngokwenu ba u triangle BAD u congruent ku triangle CAD ilena ke i triangle ekwelicala. So ithetha ukuthini ke le nto? Sinikiwe ukuba uBAD congruent to CAD, uBAD congruent to CAD. Ze siphinde sichazele ukuba uADB congruent kuADC okanye bayafana ADB noAC ADC samkutsho. So sayibonisa njani ke le nto? Masike siqwalaseni into esiyaziyo yokuba mhlawumbi ke ungayiqaphela uba le ilapha esiphakathini engu-A to D olingana naye ngokwakhe. So uzoqaphela ke ukuba le nto ingachazwa le nto uzoqaphela uba licala apho zombini i-triangle ezohlulene ngayo. So ithetha ukuthi singabeka uba le lo mgca lona ulingana nowawo. So ungayibeka ke uba u-AD uyalingana nokwakhe kuba also AD ulingana no AD ungathi ke mhlambi isizathu soko ungathi isizathu sako i freak flexive kuba kaloko osabonisa kwayena. So xa sesiyazi ke ngokuba eziya ziyalingana ithetha ukuthi singasebenzisa okanye singatsho ke uba le triangle isenxele ilingana le triangle isekunene. Kutheni le nto sitsho? Kuba kaloku sine angles ezimbini kwakunye necala okanye sino angle side angle. So ithetha ukuthi singakwazi ke ngokuthi ziyafana ezi angles zethu ezimbini ngokusebenzisa umthetho wentoni we le triangle elingana nale triangle kweli cala. So ithetha ukuthi ke singatsho siqikelele ukuba ezi triangle ezimbini zitheni ziyalingana. Sinolwazi ke oluphangaleleyo ukuba sichaze uba u-triangle BAD u-triangle BAD uzikhumbule ke bafanele zingqambane. So uB ungqamana nobani? Ungqamana no-C. So sizotsho ke nangaba sithi C uze siphinde u-A no-D so no-C A D ke loo nto kubangela uba sine-angle necala kwakunye nenye i-angle. So sawutsho angle side angle congruence. So ithetha ukuthi ziyafana as a triangle zethu ezimbini. Ndiyathemba ke ubuyifumene.